Jonga, jonga. Mninzima nthanda iphatha khazi phela phakho iqatha wena wavy with my right arm ishore itata inqatha yiqugqisa nemarhela ezo zibona zimela imata ndiyelasin bakinikusandeza kukamata ndingunjandini andimamele kwasejardin ever since ndiphatha intsimbi babangamerawundi xa ndiyidonsi iyakhohlela kwatshaphasukile makin vele xa sidibene simange number then we back in vele xa sidibene kule rhanga jo you're nothing qhuma phezu kwelamba xa ndibamba cause it's tucked in.